inyembezi zezehlela sikhala somi uNkulunkulu yasifezela samba sonke silindele uma lindela ngosa uxole xola. Don't get me wrong, God, angifuna ukuhlala nawe so soon. Funa ukuqeda lengiqalile and then we cool. Mawunganginika lelo thuba ngiyofika ngidiza Lisa, it's so deep. Uthuwa buhlula inhliziyo ya uphumulile. Ngiyathemba ngizobona nawe Lisa. Mhlambe siyobonana.